Bavandimwe koroni chiyivino Bavandimwe koroni mazavano
Tufatanye maze tuyivane Tufatanye maze tuyivane Korona we uteyu boba Korona we uteyu boba
Papa way.